Can I teach you a new song?
One more.
Ithi.
Imisebenzi yakho iyamangaza. Jehova wemikhosi.
Simple like that. Ilula, ne? Woza.
Imisebenzi yakho iyamangaza. Jehova, Jehova wemikhosi.
See, senyayazi. Siyarekhoda kusasa. Woza. Thank you.